Nui ake te matenga o ngā Māori I te matehā, materua, me te haurua I ērā o ngā Pākehā. Kua tātou tamariki te hunga e pāngia e te mate nei, ko te āhua o te noho tetahi o ngā tino kaupapa o te whāinga matehā. Ko ia te whānau a Ed Nuku atu I te taone kua kimihi ai I tetahi kāinga hou.
Things are moving too fast up there, you know, with the kids, you know, teenagers as they get older, and we decided that we didn't want to live in town anymore. We wanted to bring the kids back to the country, back to the whenua, back to basic lifestyle, really. And yeah, so that's one of the reasons we decided to come back here, and it's been good. The kids have, you know, they've learned so much just by living this lifestyle. Boss! Grubs up!
Boss!
James!
Well, how long have we been here? 5 years? 6 years?
Five years.
Still going, as you see, if you looked around. Been in here for a little while. Me and my family built it with our own hands. A few bros out there gave us a hand here and there, but took us a while. A lot of hard work, but beautiful. Awesome.
Ka kaha haere te bronchiectasis I ngā takiwā mā kūkū. Tai noa ki te wā ka whakatikahia ngā kāinga o te tangata me te pōharatanga, ka kitea ko te mate haere o te whānau. Mehemehe I waihangatia tō whare ki mua I te tau kotahi mano I warau whetu te kau māwaru, kaore hoki he kaupare makariri, kei roto hoki koe I te hunga whai pūtea pakupaku nei, te rāpea ka tā ia e koe te tono pūtea āwhina hei āraitanga. Wai atu kia energy wise ara, kore waru, kore toru rima, ono fitu ono, mo ngā kōrero whakamārama.
Bronchiectasis, and we've always got to tell brother to look after himself, eh?
Every day we remind him, every morning if he's done his PEP and he's taken his pills, he's on medication and just to help clear his lungs. And the PEP and physio is the most important thing for him, to clear the lungs, get everything off his lungs, because that's what that disease is, bronchiectasis. A lot of fluid on the lungs, and we do remind him every day. Not only I, but every member of our family says it to him. You know, we want him to live a long life.
Koetai atu o ngā mahi ka taea e te whānau, kia kau e kai paipa I te taha o tēnei e pāngia nei tēnei tumumu mate. Kia mahana, kia pai te noho I te whare. Atu I tērā mena ka taea e koutou. Kia noho ko ia anake ki roti te ruma. Ka tai ka neke atu, wetai atu o te whāna ki wērā atu o ngā ruma moe. Engari ka pai hoki kia moe ko ia anake.
We have no power. There's no power here. We run solely off a generator. And that only comes on at probably 6 o'clock, 6:30 at night. So we get to watch a bit of the news. Shortland Street for the kids. And then... It's pretty much lights out quite early here, 9:30. You know, because it's all about just spending time together and chilling out together, and, you know, we're quite a noisy household we are, but today they're a bit quiet. Yeah, so... No, and it is. I feel it's been a good change for us, better lifestyle for the kids, you know, because kids are so spoilt out there now, and, you know, it's all about want. But here, you know... It's not about wanting things, and, you know, we just live a basic life, and I feel kids are pretty happy with that. Yeah, so, and I'm glad we've made the move. And I've got food burning.
Kia maumahara, ko te tīmatanga o tēnei mate I ngā pūkahu kahu, ka hoki mai anō ia wā, ko tēnei tūmumu rewharewha, me te tūha atu I te huare, Pito.
I'd like him to realise how serious it is, and because he's capable of looking after himself, and because he's in tune with his own body, so he knows when he's well and when he's not well. It has changed a little. I mean, he's more aware of what the condition can do to him if he doesn't look after himself. But in saying that, he still sort of falls off the wagon and gets a bit lazy. But he is certainly aware of the condition, and he's more educated now.
Deep breaths.
Ko te hiahia o piri kia noho motuhake. Ko ia hoki te akiaki ato na whānau. Engari tainoa ki tēnei wā kāore i te pērā i te mea ko te uru hohi pera te whāinga. He huarahi ua ua i te mea ahako ko tana pakeketanga tai ohi tonu ia ki te whakahaere i tōna ōranga. O tia, kāore anō kia mau te whakaaro ki te kore e tika tana mahi ko tōna matenga te whāinga.
Awesome. Did you do your fixitide this morning?
Yeah.
Are you sure? Good stuff.
I don't think that bronchiectasis will go away. I think it will stay with me all my life and it will just stay with me until I die. And but it'll clear away if I do my pep in it every single day and every single morning and do my take my pulls and all that, so yeah.
I want to see him you know, have a healthy, normal life. Now, I don't want this illness to hold him back from doing anything, you know, and we've always said to our kids, you know, go for gold. The world is your oyster. There's so many opportunities out there. And although he has an illness that, you know, will be with him lifetime, he's still able to do, you know, what everyone else can, what every other child can. And, yeah, there's just no holding back. You know, you want to just go for it, you know. Life's too short to muck around.
I'm, like, nearly sort of the fast person in our school. Like, I'm one of the best, like, sports person. I'm, like, the third best in sports in my school.
Now I'm gonna have a kick.
Hello.
Bronchiectasis always stopped me from doing anything.
E piri, kōrua ko Edward, ko taku mihi ki a kōrua. Kā ti rā, ko tātou katoa, me whakaaro, ko tēnei maremare, he maremare no. Engari, wetahi wā, he maremare kino, pēnei tēnei o te bronchiectasis. No reira, mēnā ka whakaaro koe, ka taia tēnei kōrero e pānei ki a koe, ki te tei o tō whānau. Ka haere koe ki tō tākuta. Maumahara tātou ki tērā kupu kōrero, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate.
The hard ones for me is probably like squash, because I just get all tired and like, running 100 meters and stuff.
He mea tautoko
nā te māngai. Kai kāho.